Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, ndagusuje kandi ndagushimiye wowe wihebeye football, wowe wihebeye imyidagaduro muri rusange. Rezami reka nguhe ikaze kuri Olivier Fernandez. My people, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda muri Primus National League Rwanda, ni shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwa 11 2021 bazabagarutse Etoile de l'Ouest izakira Etincelles ku isaha y'isaa 9. Musanze izakira Espoir. AS Kigali yakire Marine Gisenyi. Bugesera izakira Gasogi United. Umukino ari kuzahuza Rutsiro na Mukura bawusubitse. Gicumbi FC izakira Kiyovu Sport. Ni umukino uzaba saa 9. Umukino urangira uzaba ku munsi w'ejo tariki 21 z'ukwa 11 tariki 26 z'ukwa 11 2021. Ni umukino uzahuza APR FC na Rayon Sport. APR izaba yakira ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi tariki 22 z'ukwa 11 2021. Ekipe ya Police yakinaga na Gorilla. Umukino waje kurangira ubusa ku busa. Reka dukomeze ku mukino urangira uzahuza ekipe ya APR na ekipe ya Rayon Sport. Ni umukino uzaba ku isaha y'isaa 9. Ekipe ya Rayon Sport na APR ni imwe mu makipe akunda kugorana cyane muri Primus National League Rwanda. APR FC mu mikino iheruka, reka duhere mwaka 2016 tariki 3 z'ukwa gatanu 2016, Rayon Sport yatsinze APR ibitego 4 ku busa. Tariki 5 z'ukwa karindwi 2016, Rayon Sport yatsinze APR igitego 1 ku busa. Tariki 21 z'ukwa 11 2017, Rayon Sport yatsinzwe na APR FC igitego 1 ku busa. Tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2018, ekipe ya APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Guhera mu mwaka 2016 kugeza 2018, APR yagiye igorwa cyane na Rayon Sport. Tariki 25 z'ukwa kabiri 2018, APR irongeye isisi ya Rayon Sport itsinze igitego 1 ku busa. Tariki 15 z'ukwa gatandatu 2018, ekipe ya APR nanone yarongeye ifatira ikipe ya Rayon Sport iyitsinda ibitego 2-1. Tariki 12 z'ukwa 12 2018, APR yatsinze Rayon Sport 2-1. Tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2019, APR yatsinze Rayon Sport igitego 1 ku busa. Tariki 16 z'ukwa gatandatu 2021, APR yatsinze ekipe ya Rayon Sport igitego 1 ku busa. Kuri uyu munsi ni tariki 26 z'ukwa 11 2021, isaha y'isaa 9 zuzuye, ekipe ya APR FC izakira ekipe ya Rayon Sport kuri Stade Amahoro. Ntimuzacikwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'Ubwongereza, yitwa Gareth Southgate. Gareth Southgate ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza, akaba yongerewe amasezerano azarangira mu mwaka 2024. Gareth Southgate yatoje ikipe y'igihugu y'Abongereza imikino 68, yatsinze mu imikino 44. Muri iyo mikino ikipe y'igihugu y'Abongereza yatsinze mu ibitego 152. Gareth Southgate bakaba bamwongereye akanyabugabo rwose, akaba azaherekeza muri Qatar mu gikombe cy'isi yizeye amasezerano. Reka dukomereze muri UEFA Champions League. Ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwa 11 2021 bazabagarutse. Ekipe ya Dynamo Kiev izakira na Bayern Munich. Villarreal izakira Manchester United iri mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gutsindwa imikino yikurikiranya myinshi. FC Barcelona ya Xavi izakina na Benfica. Young Boys ikina na Talanta. Lille yo mu gihugu cy'Ufaransa izakina na Salzburg. Ekipe ya Sevilla mu gihugu cya Espagne izakina na Wolfsburg. Mourinho izakina na Zenit. Ekipe ya Chelsea de Bruyne match karundura match y'umukino izakira ekipe ya Juventus Stamford Bridge. Tariki 24 z'ukwa 11 2022, ekipe ya Besiktas izakira na Drexel ku munsi wo kuwa gatatu. Inter izakira Shakhtar Donetsk. Cardiff Bridge izakira Leipzig. Manchester City umukino w'umunsi izakira Paris Saint-Germain. Atletico de Madrid yakira AS Milan. Liverpool Stamp Anfield Road yakire Porto. Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal izakira Borussia Dortmund. Sheriff yakire Real Madrid ya Carlo Ancelotti iyobowe n'abasore nkaba Karim Benzema, Vinicius Junior. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United. Manchester United Kingdom ku munsi w'ejo tariki 21 z'ukwa 11 2021, bemezaga yuko bamaze gutandukana n'umutoza wa Legana Soshka. Oregana Soshka yafunze mu kwezi kwa kabiri tariki 26/1973, afite imyaka 48 y'amavuko. Oregana Soshka numwe mu batoza bagize ibigwe bikomeye cyane mu ikipe ya Manchester United yaje mu mwaka 2019 asohotse muri Man United mu mwaka 2021 abatoza bahabwa amahirwe yo gusimbura Ole Gunnar Solskjaer ku mwanya wa mbere araza Zinedine Zidane uyu mu Faransa ku mwanya wa kabiri haraza Brendan Rodgers atoza Leicester City ku mwanya wa gatatu haraza umutoza wa Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ku mwanya wa kane haraza Erik Den uyu mutoza Erik atoza ekipe ya Ajax Amsterdam ariko amahirwe menshi yahabwaga Zinedine Zidane kuba yaza mu ikipe ya Manchester United ariko yaje kuba bakuriza inzira ku murima bakanya amahirwe menshi arahabwa Mauricio Pochettino kuba yasohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain akaza gutoza Manchester United reka amakuru yacu tuyakomereze muri English Premier League umukino ukomeye mukino wa weekend yari Liverpool na Arsenal wabereye Anfield Road Liverpool yaje gutsinda ikipe ya Arsenal ibitego 4 ku busa igitego cya mbere cyatsinzwe na Sadio Mane ku munota wa 28 igitego cya kabiri gitsindwa na Diego Jota igitego cya gatatu gitsindwa na Mohamed Salah igitego cya kane gitsindwa na Takumi Minamino ubakakanya muri English Premier League ku rutonde rwa shampiyona ekipe ya Chelsea de Bruyne irayoboye ku mwanya wa mbere ya Thomas Tuchel mu mikino 12 ifite amanota 29 ku mwanya wa kabiri haraza Manchester City mu mikino 12 ifite amanota 26 zigamye ibitego 19 ku mwanya wa gatatu haraza Liverpool da Cobbs mu mikino 12 ifite amanota 25 ku mwanya wa kane haraza West Ham United ya David Moyes yowe n'abasore nka Marc Antonio Declan Rice mu mikino 12 ifite amanota 23 umwanya wa gatanu haraza Arsenal de Gunners mu mikino 12 ifite amanota 21 n'ibitego 4 ku mwanya wa gatandatu haraza Wolverhampton Wanderers mu mikino 10 ifite amanota 19 ku mwanya wa karindwi haraza Tottenham Hotspur ya Antonio Conte mu mikino 12 ifite amanota 19 ku mwanya wa munani haraza Manchester United mu mikino 12 ifite amanota 17 n'igitego 1 reka dukomereze mu gihugu cya Espagne ekipe ya Real Madrid yakiraga Granada Real Madrid yaje gutsinda ibitego 4 kuri 1 igitego cya mbere cyatsinzwe na Marc Asensio igitego cya kabiri gitsinzwe na Nacho Fernandez mu minota 25 cya mbere duruko cyabonetse ku minota 18 igitego cya gatatu gitsinzwe na Mikel ku minota 56 igitego cya kane gitsinzwe na Mendy ku munota wa 76 umukino uza kurangira ibitego 4 kuri 1 ubakakanya kuri Kalandire mu gihugu cya Espagne ekipe ya Real Madrid yobeye ku mwanya wa mbere n'umunota 20 n'umunota 33 mu mikino 13 mu mwanya wa kabiri turasanga Real Sociedad ifite umunota 29 mu mikino 14 ku mwanya wa gatatu turasanga Sevilla ifite umunota 28 ku mwanya wa kane turasanga Atletico de Madrid ubakakanya hari abakinnyi bari guhatanira umwanya wa mbere abazamu muzamu wa mbere ni Donnarumma muzamu wa kabiri Nelson Becker Eduardo Mendy wa Chelsea Manuel Neuer wa Bayern Munich Kasper Schmeichel wa Leicester City ese ni nduza atorwa mu muzamu w'umwaka wa sezo ya 2021 Rezami ndagushimira wese mu gukurikirana makuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez abakunda konsa wa nimero za WhatsApp 0 7 8 7 19 19 6 Rezami ndagushimira kandi subscribe see you kugira ubashe kubona spot up.